Living positively, living positive, living positively,
living positive.
Senemkele kusenqoba bitit. Uhlelo lawo wonke umuntu ophila nesandulela ngculazi, abaningani babo, imindeni nabangani, abasebenza nabo kanye nabasebenzi bezempilo. Samukela ithimba elisekelayo. Hello.
Hi, hello.
Isandulela ngculazi akusona isigwebo sentabo, singanakekeleka. Kodwa ke kusekhona ukucwasa kanye nenzondo mayelana nalesi sifo. Ukusilekelela ukudingida lezi ndaba namhlanje, sinozuki Ntshutsha osuka ethimbeni lesiyayinqoba outreach. Sabona Zuki.
Sawubona Shalom.
Ninjani ma?
Siyaphila Shalom, kunjani?
Kumnandi ukuba nawe namhlanje.
Ndiyabulela sisi.
Ibinza lethu lokuqala namhlanje lingelidabukisa kakhulu. Livele endaweni encane yaseMpumalanga Koloni, lapho umama osemncane athatha khona impilo yakhe kanye nezingane zakhe emva kokuhlukunyezwa umphakathi wakhe.
Namhlanje sukilali yasemthambalala apho uSisinokuzola Mfiki othe wazibulala yena nabantwana bakhe kuba kusithiwa une-HIV.
Unokuzola ibingu ndodakazi ami ngaseuba engumampingi bedla ngumbalisela izinto ezimhluphileyo mhlawumbi emphethe kakubi. Yona leke ye-AIDS iqale phaya kuFebri waya yafika apha ekhaya wabalisa into yoba sisi khona usisi unakanqaza undifikeleyo wathi yho mntaka anti bendiye esifihlweni emthambalala so nje bendiye esifihlweni emthambalala ndive into ebuhlungu into yoba le ntombazane ibingcwatywa ibine-AIDS so iyithatha emyenini wakho. Uthi kunokuzola ndathi mna hayi kaloku akho ngxaki balisela mna ke ngoku. Uthi ke emveni koko wavele washiya isikhalo ke ngoku nje ukhala inyembisi engashiyi sibabazekayo. Uthi uye wakhala wathi o ndiyakusiza la mntaka anti kuba uzofa ushiya izigede zabantwana.
Uthe ndiqonda uba mhlawumbi kusemva kwe okanye zinyanga zintathu okanye yesine le uthe ndiyahlukumezeka xa ndiye edolophini ngoba ikhona into ethi xa ndingena emotweni fike kukhona izagwela kuthiwa yho akangqinanga ngoku yho iyamtyala AIDS emveni koba bekukho le ntethwa lomakoti.
Abahlali bafumanisa ukuba unokuzola ulahlekile baqalisa ukumkhangela.
Kwafika wayekuseni kum kwathiwa akukho umntu olahleke nabantu abakhe abangaphezulu bomnyesisi. Senyuka sofika kowabo fika sekukho abantu kwathiwa hayi unokukhangelwa hayi lo mntu ubhale incwadi naye ubhale iileta ezide ezaphaa ku-10 wafumana sibangeke ezileta umkhondo zikhumba lo mntu ufana ubangekho ngolu hlobo athetha ngalapha ezileteni. Kuthiwa ngeke mangezishona kumahlathi ntsambe zifuna athi nendilapho yabo ndiyeni nabo ndibona unini nalo nabo abantu balelapha. Abantwana bendlalela ungubo apha abalalisapha bobane kungumntwana omdala ngokulandelana kwabo nje ba ezogcina apho omncinci.
Uthe ke ndiyahamba napha uba umakanokwazi ubagcina ndiyahamba nabo kuba ndiyabathanda andinokwazi ukubashiya ndihamba nabo. Sithi mhlawumbi noba uhambe nabo ke mhlawumbi eye kuloo ndawo aya kuyo kanti ke ngoku kungokwahamba nabo ngaloku uba bezawufa nabo lo mntwana. Ibilithembe likhulu lam.
Siyayifaka imizimba yabo emhlabeni. Ungumhlaba emhlabeni. Uluthuli, eluthulini.
Unokuzola ushiya abantwana bakhe bokuqala abathathu abasahlala emthambalane.
Shalom for me, I think, as people that are doing treatment interest in the field, I think that shows what we still have a long way to go. Because apparently it is clear that kusekhona abantu that we don't reach nge-treatment literacy, because if la muntu ebehlala kwindawo apho sikwazi ukufikelela khona ngeemfundiso ze-HIV, I don't think la nto ibizode ilitishele kubeni obekho umntu ozibulala ngenxa yento yobana kusithiwa une-HIV.
Ukucwasa nenzondo mayelana nesandulela ngculaza kunganqotshwa ngokubonisa ukuthi singaphila izimpilo eziphephile nezinomvuzo sinesandulela ngculaza. Sonke lapha kuleli thimba elikhuthazayo lesiyanqoba beat it sesiphile nesandulela ngculaza iminyaka eminingi manje. Njengoba sesibonile, ukucwasa inzondo kanye nokungazi okubulalayo, hayi isandulela ngculaza. Khumbula, zivikele, uvikele nabanye. Protect yourself, protect others. Kuze kube ngokuzayo. Bye-bye.
Bye. Bye.